Te voy a dar Puriane.
Puriane, ete ha.
Horogia,
horogia, ete ua. Fiti, fitia.
Fiti, fitiria, etera,
etera. Makere anga ngahere, erere, wairua erere,
kinga, kinga,
o te rangi. Fitia,
fitia, fitiria, etera,
etera.
Mahe ake ngā, poraruraru,
poraruraru. Makere ana ngahere, makere ana ngahere.